Jerusalem, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana, Jerusalem, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Dao yami, aikulana, buso wami, aukulana. Ilondoloze, zuhambe nami. Dao yami, aikulana, buso wami, aukulana. Ilondoloze.
Aukulana, ilondoloze.